shamimi upendo
upendo bwana
Wanitosha mimi upendo wa Bwana, wanitosha mimi upendo.